mushaka ko si umwana suru yoya nimba byoshika nkamutereta suru yoya no ba nkozi cyaha imbere y'Imana yanje mugo suru yano bantereze kubyo byo bari ibintu bya hatari nimba twokorana hanyuma nkagwe yatinda gukunda none gute vraiment twakagendaniye none nkubu nitwora batukanjoyinga sivyo ivyo no wazwa n'Imana yanje ariko ivyo nta bindi birenze nta muti wa wishibere guko n'umumama kuze suru yoya ndabyumva ariko rero jeho nkuko wamfatiranye kandi ndambiwe kwa mu banyamakuru bambaza fani
okay, n'ushaka tugi mu cero ruvuze
naranumye umwaka uraheze
jako
naranumye ariko misi yose
tugi mu cero
misi yose akabaye kose bamwambira ngo ibyafani nkahiga gutabana umwaka wose uheze baguma bagarukana fani aho ntimubonanye ko tutari kumwe kwe uretse nk'iyo foto uvuze wabonye turi muri mu bitaro hari kindi wari bwabone nayo ndaza kuyisigura ko ariko iki kintu abantu bawumenya kwankana ko abantu babiri sije wa mbere na fani bihereye ko sinaje wa nyuma
gushwe mu stumve rero kwanza exclusive news umuceri nduva neza ugomba gusha amakandi ko ndongereza amakara urumva hari
sije wa mbere zirahari nyine sije wa mbere sije wa nyuma bibaye ko hanyuma ikindi mutari muzi ndababwira ikintu kimwe
jako
kwankana twabitanguye sitwe twabitanguye bijye kwankana bimaze imyaka myinshi mbabaze ko kwankana byahereye mu ijuru
byatanguye mu ijuru satana
kwankana byabaye kuva mu ijuru rero nkaze nyagira fani na bere yarankanye ibisanzwe umuntu n'Imana yankanye na satani n'ubu Imana ntirababarira satani gera mutaye ngo itoka barankana burundu ngo ati wowe genda
kabisa
we ni duhuje
bashiraho distance kwa kimwe ngomubonana
ndaje hari ubunda za
ariko mwe ngo mutu mubesha masa makungu mutubesha ngo murakundana mumwenyura inseko ya gahemu
fani maze dukora n'utuntu twishi nuwa rubu turandikiranira na stati turarabaranira
ibintu ibatse mwankana
ariko
mwankana
ntituraba jama
umuceri tujye ibihiye
ibyabaye byarabaye nimba je yashimye manuke ashima ko liberi yuba duga none umuntu aca bumujama
none uremeze neza ko wamanutse
indi je manuka huko bari bombe bari bombe je bakimenye kuko kubgawo bari bazi ko aberagizwe nabo nafana ubwo mu kiganiro yagize kuri TV yabo nyine yavuze ngo
you know ni step mate
yavuze ngo aberi ni jenari nda mugize abere nta bintu byiza arigira akora yakora byiza turi kumwe
oya
nuko yavuze
birahari
eh mugo yarabivuze ibyo bintu
nta murunda kunyaruke
reka nsigure
kuri jako foto jako tugi mucheruhiye
mucheruhiye ijya foto imwe wabonye
ehe
haheze nk'umwaka urenga fani ta bintu dukorana tudatembera natagira iki ifoto imwe wabonye turi kwa muganga kansigure icatumyiza nayo nyene hanyuma wumva ati Abeli ameze nabi gute canke wa mufana wa nk'umuntu umeze ubusa wumva Abeli ameze nabi gute Sony yaragihuza na Fani ujya wa Diko Media yaragihuza na Fani yeme yama niwe kandi Diko yari umuntu azi ibintu byose Fani yangiri ni ibintu byose yantukaho yancu ko byose yarabize ariko kubiri gutsindwa n'igitsina gore akagumaja kwa Fani rero umunsi umwe ariko umugore wa saa 2 aranelefona yambwiye ati Abeli jewe ndazi ko Fani mwabanye neza kandi umukunda byanyaje atabujyaje ufise kuri we umwemera Fani aragwaye ararembye agira apfe irengagize ibintu byose byabaye uzi umurabe uranyuma tandatse umuduga ndacomoka kuri ntere ko hantu yaba ngiyeyo sanga Fani muri saro ararembye nari ninjiyo rimwe kuva haheze amezi n'amezi tutakivugana nawe nsanga ararembye bateze ibasa rikararuka turagenda mugabo Fani yaragwaje na gatoya kabo mukobwa mutoya yavukana cyane ambwira ati rero je ndagiye ariko turabona ko arembye nkamwiyogira ikibazo gikomeye kuko Fani yafite imodoka aho ariko ntiyoshobora kuyitwara wari bati niwe urayitwara siho yari yibereye ingozi
kuraba umugore
yego cyane ambwira ati wiwe bishitse Fani ukabona birase isaha yose telefone nze gufasha kuko n'umugenzi n'umuntu je nigeze kuvuga ati ndamukunda turakorana nawe nubwo yampindutse urabyumva ubwo nyene ca turataha dutashe ndajyama hageze nka saa 6
zijoro
cyamo na telefone
nimero ya madame
yego
saa 6 zijoro
yego
wita bindi nimero bwa bonda bakamerere nsi mwabaye
twabaye uko nyine canditaba nitaje cambwira ati ndi wa wundi
usiga madame mu buriri
ndi wa wundi avukana na Fani birasa rarembye ndabona vraiment sinzi kubwoca urabije ikintu nakoze iyo mbwira madame ko ngiye kuraba Fani madamu we yambwiye abimenye mu nyuma mbwira ati nako nta kintu nacyo ndahita kubera nari nzi ko ugiye gupfa wagira banyicira umugabo ndaza ugwankura urahari saa sita y'ijoro uje kwa Fani sinari kubyemera naciye mbwira madamu ati ndagiye gatoya hari umuntu ngiye kuraba afisa akabazo mugabo nsohoka diregite aho ari agira mbaze ngo ninde ninde mba ndirutse ndatumuduka cyandagenda nakije umuntu cyandagenda no kwa Fani Fani naciye mbwira umukobwa tekera impunzu ndatekera impunzu ndafata Fani ndamwiyege kuku ndandaza ndandaza yego no mu modoka yanje nshira mu modoka imbere
neza na neza kugira turyo umuceri neza hari nka sasa babasa
oya oya ari sasita eh canda ndengenga ndajana no mu modoka wa mukobwa zani impuzu caturagenda canda mujana mu bitaro muri ville hama ndamuraba muri ko kumuraba namaze iminsi kuva gwaye sasa mugitondo nkaza canke sasita canke mwijoro namutse numwe nasivye kuhaza ndamwitaho ndamuba hafi nkanamubaza ufataga kugira ndamwire ku rukundo ndamwire ko je takibi na kimwe ndamwipfuriza kandi ndamukunda ngabe ko yoca nahinduka ahubwo nyuma yivyo aca nahinduka bya bindi byo kudakorana nibikingira binave mu nzira ndamufasha imwe ndibuka numuvire narajanye ukuntu nama abatangiye kujya ni nko narajanye
no duhit koroshye
yose ibintu byose ugira umuntu amuba hafi Fani amaze kundondera nk'inshuro zibiri yarigeze kundondera igihe kimasa bimbabaze andondera hano muri kabare kamwe kumutangano karabana na hopitali militaire Fani na Diko barangurira ico kujya no kuno hanyuma Fani arambwira ati je nta kindi nshaka umbabarire ivyo nagukoreye umbabarire nanje canda dondagura mpere ku ntango ndabidondagure kubera ko kubabaranira mutavuga nibyo bintu byo byita kurimira kugwire murabivuga mukabicoca bigahera hanyuma gaca musubira gukorana neza ndabivuguze ndabivuze umugore yanka kumva na kimwe yambariye ngo nta na kimwe nshaka kumva ico shaka gusa nuko bihera nagwamagira ngo umbabariye bihera mbona nyine bikubarandemera nibashaka kutuyaga kuko burya abantu mutayaze kuko bababaranira ntako numva nacemba ngaho nemeranye naremeranye kugira ndahave nigendere kuko narabye none uyu muntu yasebe tuvugana uyu muntu kweri wumva ari imbabazi za
nyazi
mbese umuntu wasanga neza zongera nawe byasaba tuganire byose byabaye tubiconce tubisabiranire imbabazi gucumura si bibi ikintu kugwa ugaherayo ariko ivyabaye ntivyakunze tubisabanira imbabazi rero je na Fani ntitwoja ngo tubeshe turazi ibyo twapfuye ntavuze kuko nani byo nzigira mvuga cambira Fani none umva twa tumaraniye iki ubugenzi bwacu bwa bumaraniye iki usha kugurana umuriyoni wunguka je ndayafise kuri konti ayo mahere kanzo yaguhe je wenyene atunguka uzo yansubiza uko nyene
kubadida
uravyumva umugore Fani ndamuhamahera naye muhaye hamaze kuba bya bibazo byose byagiye biraba ndayamwishuje ntiyashaka ko ndanayavuga no mukano yacantuka Fani direct nyage ndandika ndavuga ati Fani ivyawe byarabaye byo twapfuye byarabaye ariko amahera yanje ndayakiniye vraiment kuko sinubi gitumu yafata kandi utayampaye ngiye kuzotegura conference de presse mpamagara abanyamakuru mvuge byose kugira no kucanyuma nongeye cengenda mbwire pasteur dadi wawe ndamusigurire wewe ivyo twapfuye byose sigurire ingene naguhaye amahera yanyima cyo nongera ndubwire uguru mbwire mama wawe na papa wawe ko je naguhaye amahera yanje ukayanyima atacu yanyimiye iyo message cha ndayiha dodo ndayimuhaye dodo acayigira kujya nyo ndayimurunga iki acayirungikira Fani Fani akiwe na hari dimanche amahera yanyima afise menshi nayo kugura imodoka yaraje yaciye anca anyandikira rambwira ati Abel utangiye kumvuga ngo jewe ngo amahera ngo zoje kubiwa ngo kwa pasteli ngo uvuge manyamakuru ngo no kwa mama ngo vanda kubwira icyo taruzi ngo je ngo karirimba nagateguye ngo kwa mama na papa ngo bose barakuzuriwe ngo narabasiguriye neza ico dupfa narababwiye neza we ico dupfa uko ivyo wamfasha byose washaka ko tujyamana
ye
ngo byose narabisiguye byose narabisiguye
vuga
jewe
wora musa happiness
urumva ati wewe naramaze gutangiriza hose mama na papa barabizi wewe ntiwamfasha kubera urukundo washaka ko tujyamana
rero
utazi guru
ubutumwa happiness vuga vuga umuceri ni ruhu
utaziri gutumwanya ngugiye ngo kwa mama na papa
narabwiye ko wansavye
barakuzi
narambwiye ko wansavye tujyamana
kumusaba nini bisanzwe ariko numwana mbe nk'ibintu nayimaze no kumufasha hamwe ico ni kintu cyo bari cyatari bazo gusigura imbere abantu gusinsigura abakobwa nta yindi bafite cyo aca sigura ngo baransabye urabyumva ubwo nyine yaciye ambarira ati Abel amahera yawe rungiye yuko ucubwenge ukira mwingo yambwiye ko ngwaye ni nakurindire kukira kugira amahera nzo yagwe twicaranye uri muzima tuyaga none hagukira uguma wangirika
kiriki ureke kumusaba
oya hira hira ndeke kuba donge ndagwaye ndiki debire yangiye nkire mbo umuntu muzima kugira ndayamwe ayambe tuyaga twa narakize umuntu muzima none hagukira nguma nangirika
kuva sawuje pom pom
ne nta yindi sigura
usaba happiness usaba ivyiza vy'igihugu usaba itunda
ivyiza vy'igihugu tajye mu magura ashara
usaba kimwe ara mama excuse
umutangira
atagashavu tuyage neza n'abatananirwa ni exclusive news exclusive interview kuri Hit Top TV n'abatananirwa ubwa mbere bivuzwe na Abel Nduwayo tumenye vyose gwe gucangusha gucanyuma Abel ndize neza katabeshe nk'umutananirwa jewe mba ndiko nagenda step by step ndumuganga ndikizimya moto
kandi kintu nobanza guheza kuri rya sinema twakoze ingozi
ego
sinema nakoze ingozi kwari gufasha yari mfashanyo nta ni 10 ariko ndaca fani ya nyumvire nabi kumbya ngo namutwa ikiraka nta ni 10 ariko ndaca ibyarashika rimwe tuduze nk'uruguru gasanga barampaye igitoro sivyo ariko ku munsi wa lansema wabo ku munsi wa lansema baransa ijya filime imana mu bantu twaraduze ingozi nduganya abakinyi ku munsi wa lansema nduganye nijira murondo abanyamakuru muri RTNB ndabadugana je wenyene ndabaduganye tugeze ingozi yaje twe turakora byose abanyamakuru nka 11 bambwiye ati 11 tubatumanutse ko twegwe muri RTNB ivyuma bigera muri RTNB sizere byangoma ko jewe ndabajana hakiri kare cha turimanukira tumanutse nza kumenya makuru ko iyo lansima yarapfuvye yaragize ibibazo byinshi bisanga n'umuriro umera nabi ivyuma birasha igikorane kidaheze kuko bari bari irashije mu ishengero bari buronki munana
bari mwagiye muri bitumwako ndavyibuka
bari buronki na gafaranga
twawe amafoto bari mwakigwa nk'abame mu rusengero
babuze gafaranga je urumva ko namanutse mbere nta nayo igitoro yari yampaye maze kumva ko ivyuma byahi uwo muje makrozi naci ndamubwira nayo igitoro ntuyame kuko ndumva wagize ibibazo filime yaragutwaye uburyo jivyo nakoze byose nagenda gufasha nta fana yawe nkineye nta gitoro nkineye nagufashije hari ibintu dukora ubwira dukorera imana kuko nubwo mwemwe dufata nabi ariko ndazi imana izoduhemba ijye filime y'ingozi narayikoreye nditanga nubwo ariyo yaheye ko kwankwa ariko nta n'icumi na rimwe nariko ndakorera nariko ndafasha Claude arabizi na Bishop arabizi nta n'icumi nariko ndakorera kandi nubu nubwo nuvuga ati je ntibanyemera ntacu baramfasha ntacu baranshimira ntacu bimbwiye nakoreye imana yo mwijuru irabizi nakore imana yo mwijuru je na igitoro ntayo bampaye nakore imana ndabafasha kubera sinema yari ijambo ry'imana narabona ko ifise ari beshi iri bufashe nakore imana na je na cenda yumva mu nk'umuntu ndiko ndakorera imana ariko wafana we yumvire nk'umuntu fana yumvire nk'umuntu ubwo ndiko ndamwiba
kabisa
namwivye nta ni 11 bampe
kirundwe gitukura reka dushe mu birungo bitukura mu muceri wacu ugiye tuhuge neza Abel Nduwayo twarabonye amafoto tubona amafoto tubona ama videos ahantu henshi hatandukanye icyo gembera wari ufise wishi imodoka ya wishi irabura sibyo
irabura
no wari ufise
ngira ni agri
menga sinibuka neza ariko ndibwa ko wari ufise wishi iyi wishi ufise igira kabiri sibyo sinabushi
gusari igira
gatatu icyo gere twarabona Fani mwana agendana cyane tukabona ubucuti bwanyu mbere bamwe bavuga ati umugabo wa Fani umugabo wa fan nkuko bande ko ravuga ati ngo libere umugabo wa fan abandi ngo kunuko nkuko bigaragara muri filimu urazinga bya bivuga umugabo ngo wa mutoni biravugwa muri filimu urabimenyere je ko byo nabonesha amaso ndabona ko hari migenderano myiza hagati ya Abel Nduwayo Libata taraza gukorana na fan nkuko bitubwiye Libata amaze kuja muri fani havu ya bumwansi Libata na wabumwansi bose baba bansi ba umugira abantu mwafasha ni jurugamba ariko ikibazo ngomba kubaza igihe cyose nta kuri mwigeze mushira habona kugwa nkuru ya gatya mwebwe babiri ubaje umwe bavuga ngo na mahoro wundi ngo na mahoro bivanye nkeka ni namazina twagiye turabaha nkaje na muri telefone nje nanditse ngo Abel imana ko ibintu by'imana ari ama beef amwe navuga ati uyu muja washobora kujamo iresi uri mwese ubajijwe wundi ngo na ama beef ntaki muri conference de presse yukugurura ishiramwe yo kwisha irerese hari abantu handitse ya Berndwayo wari umutumire
yego
ibiki nibiki yari uko nyene twarigeze kandi kubona ifoto uri kumwe na Fanny kwa muganga kwa muganga wagiye kumuraba aramahoro muri ko muramwenyura mutwenga museka amasara gasesika byavuye bigenda gute izo mwenyuro zose zivemo amarira izo mwenyuro zose zivemo ugwamo igiye foto ho yasigura iki
okay urakoze gusa ikintu nubwira abantu barakwiye utahura showbiz ya cinema ubonye umuntu umukorana ubundi abantu babiri bakorana ni byiza ko baba umwe nyene bagakundana bakabana na kesho bafitanye imigambi kanaka ubonye Fanny na Berry ni bisanzwe kuko twarakorana kandi twakorana neza ariko cyo shimira Imana nuko ivyo vyivyaha byo vuga ngo nubango yarabaye umugore wanje ntivyigeze bibaho n'umunsi umwe ntivyigeze bibaho sibyo gusa nk'abantu bakobwa razi ko batabura ibyo bitwaza umukobwa mushwanye ifire ya mbere mu kugutsinda gutsimbisha ngo yashaka kwibi murabaza bakobwa n'ubu ndazi wo kumva ariko avuga ati yashaka kwibi hamikindi nubwo bimushaka ko si umwana suruyoya nimba byeshiga nka mutereta suruyoya noba nkozi cyaha imbere y'Imana yanje mugo suruyoya noba nterese kubyo byo bari ibintu bya hatari nimba twukorana nyuma nkagubye ati ndagukunda none gute vraiment twakagendaniye none nkubu nitwara batukanjoyinga sivyo ivyo nobazwa n'Imana yanje ariko ivyo nta nta bindi birenze nta muti wa wishibere guko n'umumama kuze suruyoya ndabyumva ariko rero jeho nkuko wamfatiranye kandi
je
ndambiwe kwa mu banyamakuru bambaza Fanny
okay, n'ushaka tugimukera urufuvye
naranumye umwaka uraheze
yako
naranumye ariko misi yose
tugimukera
misi yose akabaye kose bamwambira ngo ibyafani nkahiga gute abantu umwaka wose uheze baguma bagarukana Fanny aho ntimubona nyene ko tutari kumwe kwe uretse nk'iyo foto uvuze wabonye turi muri mu bitaro hari kindi wari bwabone nayo ndaza kuyisigura ko ariko iki kintu abantu bawumenya kwankana ko abantu babiri sije wa mbere na Fanny bihereye ko sinaje wa nyuma
gushwe mu twumve rero kwanza exclusive news umuceri nduva neza ugomba gusha amakara niko ndongereza amakara urumva hari
sije wa mbere zirahari nyine sije wa mbere sije wa nyuma bibaye ko hanyuma ikindi mutari muzi ndababwira ikintu kimwe
jako
kwankana twabitanguye sitwe twabitanguye bijye kwankana bimaze imyaka myinshi mbabaze ko kwankana byahereye mu ijuru
eh byatanguye mu ijuru satana
kwankana byabaye kuva mu ijuru rero nuko azo nyagiriza Fanny na Berry yarankanye ibisanzwe umuntu ni imana yankanye na satani nu imana ntirababarira satani yara mutaye ngo itoka barankana buru nubwo ati wowe genda
kabisa
we miduhuje
distance ko kimwe kwamubona
ndaje hari uwunda za
ariko mwe ngo mu mubesha amasa makungu mutubesha ngo murakundana mumwenyura inseko ya gahemu
Fanny maze dukorana utuntu twinshi nuba rubu turandikiranira na stati turarabaranira
ibibatse mwankana
ariko
mwankana
ntituraba jama
umuceri tugebiye
ibyabaye byarabaye nimba je yashimye manuke ashima ko Liberi yuwaduga none umuntu aca bumujama
none uremeze neza ko wamanutse
indi je yamanuka huko bari bombe bari bombe je bakimenye kuko kubgawo bari bazi ko baberagizwe nabo na Fanny ubwo mu kiganiro yagize kuri ya TV yabo nyene yavuze ngo
yo nawe ni step mate
yavuze ngo Abel ni generali ndamugize Abel nta bintu byiza arigira akora yakora byiza turi kumwe
oya
nuko yavuze
birahari
eh mugo yarabivuze ibyo bintu
nta murundi akora ibi
rero aho bihendeye bari bazi ko je nkora kuberabo ariko siko biri Abel agumye ari Abel bugiye wakoze abafana nubwo hari abakuva ko arabandi kuguma ko harabamvuye ko bavuga ngo bavuze ngo Fanny yarize kuri TV gucende umwana mu ntaramwe muki kurira ujya sanswa arira buri munsi ararira muri televiziyo buri munsi ararira mu mafilime kurira ku kiganiro ivyo n'ibintu vyo tumunyanga ngo Abel yashwaniye umuntu naco nari namukoze na kimwe uretse gusa ko yapanze kijya kiganira akakigira kujya ariko nta na kimwe namukoze ariko umufana wa nyawe niyo kuva ko kubera ivyo kandi kimwe bintu nubwira abafana ni abafilime reka kwita mu byo mutazi mushobora kumenya ubuzima bwanje na Fanny je bwanje na Liberty je bwanje na Honorera idirekite bwose wewe raba filime urabe ne nkubuje ndiko ndaraba sinema zo mu Rwanda ndiko ndaraba sinema zo mu Rwanda wibaza ndita ingene babaye babanye je ndaba message bampaye ya filime nkabona iraryoshye ngo ati big up ibyo bintu byo kwinjira mu ndani
muri uko bari nzigo
abafana Oya muri mu bitabara. Uvuga
abantu munyene batuma abafana bituma bataka ivyo bitabara abanyabiba. Urumva ni nzigo y'abantu
abo bafana ubwabo barafise nzigo kuko bakora ibintu bidakogwa. Wera aba filime ni muri abafani mura byohegwe ni buri aba berira byohegwe ariko kwije ni mibereho ntuvyinjiremo.
Ariko abafana no
basigure. Oya kuvyinjira ngo ubugiye kugira makosa gusanga.
Yega n'abafana bakira ivyo bahawe.
Nire kusanga uri kurandenganya ukamfata nabo uko nari
ukanyagiriza ibya. Dodoro Paul urafise uruhusha rwo kwishura.
Ukanyagiriza ibyaha kandi ntakoze.
Na ufise uzo kwibesha.
Reka nyaruke. Reka nsigure kuri
foto. Jako tugi mucheruhiye.
Mucheruhiye. Ijya foto imwe wabonye.
Ehe.
Haheze nk'umwaka urenga fanitabintu dukorana tudatembera natagiriki. Ifoto imwe wabonye turi kwa muganga. Kansigure icatumyiza nayo nyene hanyuma wumva ati Abeli ameze nabi gute canke wa mufana wa nk'umuntu umuzeze ubusa wumva Abeli ameze nabi gute je harageze gihe fane tutakibonana nyene gucyo nyene umunsi umwe ari ku mugoro banumva diko arantelefonye diko telefonye ari nka saa 2 z'ijoro
diko ninde
the son yaragihuza na fane uje wa diko media yaragihuza na fane yeme yamaniwe kandi diko yari umuntu azi ibintu byose fane yangiri ni ibintu byose yantukaho yancu ko byose yarabize ariko kubere gutsindwa n'igitsina gore akagumaja kwa fani rero umunsi umwe ari ku mugore wa saa 2 aranelefona arambwira ati Abel jewe ndazi ko fani mwabanye neza kandi umukunda byanyaje atabujyaje ufise kuri we umwemera fani aragwaye ararembye agira apfe irengagize ibintu byose byabaye uzumurabe uranyuma nari mu gihosha nicara ndiko nanwa gafana naciye ndagaheba ambwira abantu twari kumwe ati ndagiye ari umuntu agwaye arembye kandi w'umugenzi umuntu nkunda uravyumva cyandatse umuduga ndacomoka kuri ntere ko hantu yaba ngiyeyo sanga fani muri saro ararembye nari ninjiyo rimwe kuva haheze amezi n'amezi tutakivugana nawe nsanga ararembye bateze ibasa rikararuka ingwara zo urabizi nta muntu atagwara turabitahura urumva sanza agwaye arembye nyene turavuga nsanga yo na Ahmed ndamusanga yo nawe ubwo nyene tusanga ararembye nta birenze fani ntacu yamvugisha ya nirembe hageze nka saa 3 n'iminota
tujye umucere
Ahmed arambira ati jewe burije kandi je ntega bisi
yazi ko
eh urazi bata amode ka mfisi shaka nje gufata bisi cyarambwira ati reka tujanirane na agenda gushike kane terminus ari epfo ufate bisi ya buyenze hama ibindi tuzomenya ubujye yaramutse ejo uranyumva Roland
ndakumva
kashabaye
ku icumi niko
ndakara kashabaye ikintu cabaye cyo turagenda mugabo fani yaragwaje na gatoya kabo umukobwa mutoya yavukana cyane ambwira ati rero je ndagiye ariko turabona ko arembye hamwe yogira ikibazo gikomeye kuko fani yashimye imodoka ho ariko ntiyoshobora kuyitwara wari bati we urayitwara siho yari yibereye ingozi
kuraba umugore
yego cyane ambwira ati wewe bishitse fani ukabona birase isaha yose telefone nze gufasha kuko numugenzi numuntu jewe nigeze kuvuga ati ndamukunda turakorana nawe nubwo yampindutse urabyumva ubwo nyene ca turataha dutashe ndajyama hageze nka saa 6
zijoro
cyamo na telefone
nimero ya madame
yego
saa 6 zijoro
yego
wita bindi nimero bwa bwo ndabashimere nsi nabaye
twabaye uko nyine cha nditaba nitaje cambira ati ndi wa wundi
usiga madame mu buriri
ndi wa wundi avukana na fani fani birasa ararembye ndabona vraiment sinzi kubwoca urabije ikintu nakoze iyo mbwira madame ko ngiye kuraba fani madame we yambwiye abimenye mu nyuma mbwira ati nako ntaki nacyo ndahita kubera nari nzi kugiye gupfa bagira banyica umugabo ndaza ugwankura urahari sasa yije ruje kwa fani sinari kuvyemera naciye mbwira madame ati ndagiye gatoye hari umuntu ngiye kuraba afisa akabazo mugabo nsohoka direct aho ari agira mbaze ngo ninde mba ndirutse
ndatse
umuduga cyandagenda nakije umuduga cyandagenda no kwa fani fani naciye mbwira umukobwa tekera impunzu ndatekera impunzu ndafata fani ndamwiyege kuku ndandaza yego no mu modoka yanje nshira mu modoka imbere
ya neza neza kugira tujye umuceri neza hari nka saa 7 basa
oya ari saa 6 eh canda ndengenga ndajana no mu modoka wa mukobwa zani impunzu caturagenda canda mujana mu bitaro muri ville ahantu muri ville ajya ibitaro biraho byeregeranye nahajya kujya isanganiro ahantu hari bitaro muri ville ndamushikanyeyo ndavana mu modoka ndengenga nja kwa muganga barapima baraja mu byabo baca baduye gitanda ndagenda aho tujyama bamushire gitanda turagira imisegetera nibiki umudamu arara mu bitaro je nka saa 7 gucyo cyane saa 8 bamaze kuronka igitanda ndabwira ati je ndatashe cha ndajya ndagenda ndabwira ati je nzuza ejo icabaye naciye ntaha ntashe mu gitondo ndaza kuraba umuntu ubuye yaramutse inje nsanga nyine ntibiragenda neza ndanamubaza ati mbe basha mfata agafoto mpubiriye yuko wagize ingorane kubera ufise abakunzi ufise urumuntu urumuntu wakoze cyane ufise
umusani
ufise abakunzi fani yaranya nki uko bivana n'impamvu niwe yarazi ivyo ivyabaye hama ndamuraba muri uko kumuraba namaze iminsi kuva gwaye sasa mugitondo nkaza canke sasa ite canke mwijoro namutse numwe nasivye kuhaza ndamwitaho ndamuba hafi nkanamubaza ufataga kugira ndamwire ku rukundo ndamwire ko je ataka ibi na kimwe ndamwipfuriza kandi ndamukunda ngabe ko yoca nahinduka ahubwo nyuma y'ivyo aca nahinduka bya bindi byo kudakorana n'ibikingira binave mu nzira ndamufasha ndamufasha imwe ndibuka numuvire narajanye ukuntu nama abatangiye kujya ni nko narajanye
no duhi tworoshye
yose nyine byose ugira umuntu mu hafi
abaguma bagiye
amaze gutangura amaze gukira
akuba ari metemete
umva amaze gukira niho yagize yatanguye abantu bakaza bakayifotoza bari va baraje yo bande abandi ababimenye yakize je ni je nabimenye mbere ko nje namuja
wa mushikanye kwa muni noti zo wayirije
kandi ni nabyi oya na noti narishye ico nakoze nafashije umugwayi ndamugemurira ibintu nk'ivyo bisanzwe
aga facture wasize na make mu boss neme
ibyo tubireke hama yakize yakize rero niho ifoto zatanguye kuboneka bakantu bagajaho bakifotoza bakifotoza na gender jayo turi foto zijya foto ndayipubliye abatabizi bakibaza naje nagiye kuramutse umugwayi munsi bwa mbere kumbe ni naje namutwaye ariko ivyo abafana ntavyo bumenya uretse kuntuka guza bamfata nayo bamfata uko ntari ikintu cabaye hageze kuvayo umunsi yava mu bitaro umunsi yava mu bitaro jare bintu narimwe hari bintu narimwe kandi ivyo bintu narimwe ego twagize ivyo bintu narimwe ntivyakunze konza kumutahana je wenyene baramutahanye ni muduka yiwe arataha atashe ndabinyarutsa yagumye muhira yibaza yuko kuberangira nagiye mu bitaro kumujana mu bitaro yibaza ko vyaheze haraheze iminsi abona sinjiwe kuko sinacanjiwe ntaca ari jaheze byasaba mu nyuma yarakizengira candondera ambira ati ngo tuvugane ni ibintu tubikure mu nzira kuko simbona inyungu yabyo ndamu akambaza wewe none narakize waherutse njana mu bitaro narakize nanukuza kundaba nkambwira ati ndafatiriwe nigumira uko mu nyuma tuza kuvugana ati basi tuze guhura dusangire icaye nkibaza basi ngo aje tuyage hewe uwo munsi ari mu gitondo caraza duhura ku mutoyi mu kigobe aje acazazananye na wamwene wabo wamwene wabo turicara turanywa icaye turaje imirete umukobwa nani jambo nari mu yashitse yashimye tuvugana ku vyadu ku vyadu ku vyadu canishijemo nta nakimye
ashimye ari hoye nawe ati nsicwa
ahubwo cyo yakoze yafashe telefone abe ikashiye mu live bishari ishiye mu live bafana babone ko ubu ari sawa turi kumwe ariko ivyo ntibikenewe none turi kumwe nyene tuba turasangira mugabo ivyabaye ntavyo twavuganye twanize tuva aho gatari kimwe tuvuganye fani amaze kundondera nk'inshuro zibiri yarigeze kundondera igihe kimasa bimbabaze andondera hano muri kabare kamwe kumutangano karabana na hopitali militaire naho nyine hari dimashe mbona telefone ya diko ibyo byose rabizi wo desan
uyo muhungu diko
ni we bamana ico gihe bari bagiye
bya cyatwe muri industry
afise ikinyamakuru cha diko media entertainment oya wese gituma kirazwe kikuri byazi kivuga ibya sinema cyane numva aramamagaye nyamutipe ari saa 10 ampamagaye ngo ndagukeneye cyane turagukeneye kandi turi kumena mama lao
ucuramenye uwo ari
we nabwo ati nari gasha wowe none mwebwe ntimwumva inyuma kweri munshaka kwiga ngo yingo nta na kimwe ngo ngashaka muganire kandi ni biri seriye sha naho nyine naciye ngenda no muhira sinabwiye sinabwiye iyo ngiye ndamusanganya ahantu ndabasanzeyo nsangana ifani na diko barangurira icyo kujya no kuno hanyuma fani arambwira ati je nta kindi nashaka nshaka umbabarire ibyo nagukoreye umbabarire nanjye canda ndondagura mpere ku ntango ndabidondagure kubera ko kubabaranira mutavuga ibyo bintu byo byita kurimira kugwire murabivuga mukabicoca bigahera hanyuma ugaca musubira ukorana neza ndabivuze umugore yanka kumva na kimwe yambariye ngo nta nakimesha akakumva ico shaka gusa nuko bihera nagwamagira ngo umbabariye bihera mbona nyine uri kubarandemera nibashaka kutuyaga kuko burya abantu mutayaze kuko bababaranira ntako numva nacemba ngaho nemeranye naremeranye kugira ndahave nigendere kuko narabye none uyu muntu yasebe tuvugana uyu muntu kweri wumva ari imbabazi za nyazi
fresh
mwese umuntu wosanga neje azongira nawe byasaba tuganire byose byabaye tubiconce tubisaberanira imbabazi gucumura si bibi ikintu kugwa ugaherayo ariko ibyabaye ntibyakunze tubisaberanira imbabazi rero je na Fanny ntitwoje ngo tubeshe turazi ibyo twapfuye ntavuze kuko nani byo nzigira mvuga narabivuze ndi mu Rwanda bara ndonde bajya banyakuru mu Rwanda sema tiva kaze utubarire ngo bivuge byose ngo bihere kuko nasanze mu Rwanda babize ko Jenna Fanny twagiranye ingorane ndabisanga mu Rwanda baramyonda bivuge byose ndabwiye ati oya Jenna afise konti nini cyane yo kubika mu bintu byabaye bya jewe na Fanny n'ubu ntavyo mvuga ibintu byabaye twashwaniye nyemwo Jenna Fanny ntavyo mvuga nani byo nzigira mvuga
kabisa
ariko ico womenya cyoco nashatse kusigura ijya foto na isigura kandi umenye yuko muri sinema ndundi ntabwo abantu babanye neza nta mibaniro myiza ihari abantu barafitanye ingorane gusa abarundi baranuma forume y'abarundi bakunda kunuma ariko indasize abandi ntibanuma baravuga ibintu mukabihereza muri mu
matelevizi
mashosho media twese turanuma ugasanga media afitanye ikibazo na Fanny ko yaranumye ugasanga dada afitanye ikibazo na
rero
ugasanga roza bidi
n'umuceri twawushashe ku meza turiko turafungura tugira tugi teri tushize ku meza rero turatanguye gufungura turiko turafungura
n'ubundi ntugire ngo wamenye navyo nuvuga
nacu birakwiye nacu
je siguye ku ifoto
Fanny Lavine
siguye ku ifoto nsigura no kuvyari bazi
kabisa
ariko ibindi byo twapfuye je na Fanny
ni mwe ntacho Fanny Lavine
uvuga nta nivyo ndavuga ariko umenye ko hamwe yona nyitanga kavuga reka nkubwira kantu gatoya nshaka kubarira kandi ka je na Fanny
niya bivuga ntuzovuge ngo
jiwe urabona Fanny yari umugenzi wacu twese ari umugenzi wa badodo ubu dodo si umugenzi wiwe nibaza ngo byavuye kuki
kuki
nubwo abayinumiye dodo akinana na Grace Grace yankana na Fanny nukuvugaho rero Fanny akoranye na Grace muca mwankana
camuheza
ibyo birahari
kabisa
ikindi kintu dodo bapfuye na Fanny mutari muzi je tukigendana na Fanny tukiri kumwe dukorana kuko twaragenda twaramana murabizi harabaye akantu kamwe umunsi umwe ari kumugoro barambye ati abe je niriwe muri ville ndondera umuntu anguranira amahera umuriyoni wunguka na mubuze nabajije dodo yambwiye ngo azombwire ejo nimba bunguka ku kwezi nimba ari ibihumbi amajana ijana nimba ari amajana abiri nzo yatore ko ari ikintu ushaka gukora cambwira Fanny none umva twa tumaraniye iki ubugenzi bwacu bwa bumaraniye iki ushaka kugurana umuriyoni wunguka jenda yafise kuri konti ayo mahereka nzo yaguhe jewe nyene atunguka uzo yansubiza uko nyene
kubadida
uravyumva umugore Fanny ndamuha amahera naye muhaye hamaze kuba bya bibazo byose byagiye biraba ndaya mwishuje ntiyashaka kunda nayavuga n'umukano yacantuka kugeze yaho uwo diko ambwira gihe ndi mu Rwanda arambwira ati sha ajya amahera wishuza Fanny bihebe yareke kugira duheze ugira amahoro je ndabona nta nazogu ndavuga ati niko iki nzoheba amahera nguma ndamwishuze nkubwira ati Fanny ya mahera yanje yampe byabaye byose byarabaye mugo jewe amera nayo naguhaya tunguka nta nyungu nakwaze yampe mukobwa arayanyima yarayanyimye mu nyuma ncamfata umunsi umwe hari dimanche nari nagiye gufasha abantu babyaye amahasa ibubanza nandika nigira umugambi nandikiye message ndavuga ati ndayiha dodo ati message uyiha Fanny direct urumva ko narateranije dodo naramuteranije vraiment dodo wihangana iyi message uyiha Fanny direct nagiye nandika ndavuga ati Fanny ivyawe byarabaye byo twapfuye byarabaye ariko amahera yanje ndayakiniye vraiment kuko sinubi gitumu yafata kandi utayampaye ngiye kuzotegura conference de presse mpamagara abanyamakuru mvuge byose kugira no kucanyuma nongeye cengenda mbwire pasteur dadi wawe ndamusigurire wewe ivyo twapfuye byose sigurire ngiye naguhaya amahera yanyima cyo nongera ndi ubwire uguru mbwire mama wawe na papa wawe ko je naguhaya amahera yanje ukayanyima atacu yanyimiye iyo message cha ndayiha dodo ndayimuhaye dadacayigira kujya nyanda yimurunga iki acayirungikira fani fana kiwe na hari dimage amera yanyu mafise menshi nayo kugura imodoka yaraje yaciye anca anyandikira rambwa ati Abel utangi kumvuga ngo jewe ngo amahera ngo zoje kubiwa ngo kwa pasteli ngo uvuge manyamakuru ngo no kwa mama nguva ndakubwira icyo taruzi ngo jengwa karirimba nagateguye ngo kwa mama na papa ngo bose barakuzuriwe ngo narabasiguriye neza ico dupfa narababwiye neza ico dupfa uko ivyo wamfasha byose washaka ko tujyamana
yee
byose narabisiguye
vuga
jiwewe
wora musa happiness
urumva ati wewe naramaze gutangiriza hose mama na papa barabizi wewe ni wamfasha kubera urukundo washaka ko tujyamana
kabisa
rero utaze guru
gutumwa happiness vuga vuga umuceri birumva
utaziri gutumwa nyangugiye ngo kwa mama na papa
narabwiye ko wansavye
barakuzi
narambiye ko wansavye tujyamana
kumusaba nini bisanzwe ariko ni umwana mbega ibintu nayo maze no kumufasha hamwe icyo ni ikintu cyo bari shatari waza gusigura imbere y'abantu gusa insigura y'abakobwa nta yindi bafite uretse aca sigura ngo baransabye urabyumva ubwo nyine yaciye ambarira ati Abel amahera yawe rungi ku muntu yatore ingu yatore ubunyene mve gusenga uri muhiru yatore ndafisa amahera jewe na mera mbuze ubwo nari ndi ibubanza cyane bwa je ndi bubanza mu bintu nagiyemo ivyo yambwiye byose sinamwishuye yambwiye ati amahenda yafise nari narindiriye ko je sinza ndenza yewe uko uca ubwenge ukira mengo yambwiye ko ngwaye ni nakurindire kukira kugira amahera nzo yagoye twicaranye uri muzima tuyaga none hagukira uguma wangirika
kiriki ureke kumusaba
oya nkira ndeke kuba donge ndagwaye ndi kidebire yange nkire mbo umuntu muzima kugenda yamwe ayampe tuyaga twa narakize umuntu muzima none hagukira nguma nangirika
kuva sa mwandi ko ndabye
umuceri bugi caciye kiba yaciye ambwira ati rero kubera wase gukira ngo utora mera yawe cangwa urungi ku muntu ubunyene sa munani mvuye gusenga za yatora naciye ambwira dodo Samunani uri kwa Fani uturaba.
Nani noti yanje?
Samunani yarariyo aca mu miliyoni. Uko nyine twavuganye tubunguka yaramaze ya mezi acarawunzanira ndagira ndawutora.
Amahoro aca
barabura. Urumva ibyo byose biri mu byatumye haba mu
kwa. Muri make aho bihagaze umva Fani abwira abantu yuko wamusavye mu Jamani.
Iyi niyo nsiguro nta indagira.
Wasavye pompom.
Ni nta yindi sigura.
Usava happiness. Usaba ivyiza vy'igihugu, usaba itunda.
Ivyiza vy'igihugu cyaje cyaje mu magura, cyara kubije.
Usaba kimwe ara mama. Excuse.
Uva ngubwire. Imibano mibi iri muri sinema ibandanije kujya. Sinema nta izogera. Jewe nka jewe ndavye nyina abantu bantuka bancukura kumera yanje nshiramwo yo gukora sinema. Bijya ndi mu kubisezera. Kuko je sino kwa mutuntu mengo twabana utuntu ko gutukana
uri umustar uba wiyemeje byose twese twaravumwe twaratuku
ariko turacari hari biruhisha umutima
turacari ku kazi
hari biruhisha umutima urazi nk'abantu baguteranya n'abantu kugira gusa ngo umanuke ureke kurabwa vyonyine eske jiwe hari umuntu mpatangwa ndabe je nakutangwa inkura sinema tamuntu ndabe tamuntanze munyuma muramenye none hari umuntu nahase ubwira umenye
kabisa
n'ubu nkoze sinema ndayikora nkuko nazikoze zo mugwana ashaka kuzana nkashirako Nuburenganzira bwawe kuyiraba.
Ihorere tugimeze neza ihorere.
Cyanke
ihorere tugimeze neza. Ihorere tugimeze neza. Ihorere tugimeze neza.
Ariko niwe ucuvuga ngo gusinzo ngo sinzo sakuraba ngo ibintu byawe ngo fisiki ngo ngumeze ukunuku. Ese utarabye ibintu byanje. Ji champfa cyane ntabisa. Ji wenda akora sinema ku buryo bwanje nka bushiraho nka tanga inyigisho. Kandi wowe nubwo ukanga kubiraba harabandi bazobiraba.
Kabisa. Oya barundi turakundana ni babwa. Kizinya moto
kiza ni bizana.
Urakoze.
Sinema nziza ntawe ukora.
Urakoze cyane.
Dashizemo effort.
Kabisa.
Ivyiza rero birarondeka.
Kabisa.
Abantu nyohanisha n'abantu ngo abantu bacha banyana. Uko ivyiza mbasanzwe ndabisa.
Sawa atagashava. Abantu ndwaye urakoze cyane gose. Nk'umuganga nk'umusisanguzi ureje gusesa umuceri, ureje gufungura umuceri. Nero kibazo kiri ngaha. Sibazo. Ariko ngira kwanza mbanze ndagushimire kubona uhisemo kuvuga ukuri. Ibintu bijya abone byo muvyaneye beef mukaka kubivuga kugira ngo bihere. Ndazi na nyene kubigukorera ndazi neze na wene ko ikigano azokiraba kandi azora kubona tano gushaka kwanyuma kubera ko wavuze
acategurire rese
neza
acategurire rese ryo kwishura
mugabeshi
ntazovuga ibinyene
byo arafise urusha rwo
kwishura yibi mvuga nta nakime kirenga ko
kije cyo shibe nk'umutana nigwa ikibazo ni kimwe Fanny Lavine bino bintu koko warabikoze koko byarabaye neza mbega Bernduay bigiye ugenda gute kugira mushore gusubiza hamwe Fanny Lavine na Bendua ndifuza kubona mwicaranye ibintu bibive mu nzira mure kugwa ngo dukorere umuziki dukorere iresi y'u Burundi kuko nimwe bantu twari dufise batumurikira mu makungu baturumurikira hijya nini mu mama mwaserutse mugiye guhagarara neza ibendera ry'igihugu ariko gwero no munsi tuzobaca mu muryango nti muzogenda guserukira u Burundi mutumvikana muzova muhurira no muri byo bihugu musange mwagwariye muteshi cyo igihugu muteshi n'igisa camareresi mu Burundi ivyo bintu bihagarare mubonane mubiyage ntarifatira ingingo ntarihagurukira Namaze no kubihagurukira namaze kujya nka kizimya moto Libert Libert my brother bino bintu bihagarare Fanny Lavine bino bintu turifuza yuko
n'ubitsi
biri gusa
nta just sho kubihagarika icyo nakoze je nawe umuntu nagenda numba
nayigera
n'ibinyamakuru ndabikwepa ndanyegera
usaba imbabazi hamwe yoza gusa
n'umuntu nasaba imbabazi ntazihabwe udahatanze imbabazi bibagwa kuri wewe
kabisa je n'umusarane kwa Leonange
n'umusarane ariko ibintu byose byabaye naragende icara ndarindira ati fani ubu ni wewe
ibintu dutanzwe
ibintu tukaganira niweze tukabona wapi n'abantu n'uyu muntu ashaka iki
bango
gusa nabona abafana baguma abantu
bango kuri je kugutuka ni ngoma
bana kuri je
bango ntanzira kiracha rero ifo yuko kandi mwese mugo mufubusa
n'ubu ndavuze ndazi hari abantu baza kuntuka Bazi parire menhanya siremenhanya bimvuga n'ukuri kurazwe no mubakinyi ba filime no matabizi n'akwe ndiko ndarenza
ku siremenhanya niri tonda ku murongo siremenhanya mwari mwo gukasura ariko nakwavuga n'agashavu n'iyo bya mbere ndakubonye uvuza ibintu nk'ibi n'ajyambe mbonye n'anashavuye ariko nkuvuga ngo
utara je vraiment narakwepta ibiganiro ko birandusha umutwe uri mu kumeneka jume ngo singishaka ibiganiro na kimwe vraiment
abe
singishaka ibiganiro baguma batsa bambaza
fana abe reka je
akantu n'osozeriza ko Nukuri Fanny arabe ko amenye ko yakoze amakosa twari twubatse ikintu kinini gute umwaka wera baguma batubaza Fanny abe
gute muja
kuba abantu basanga hari n'abantu basanga ni mbogisi
gute muja kujyanira
mu turabakunda ni muraye musubire mu kurane ni
gute muja kujyanira mu Rwanda muja
mugo je nkara je ntago vumfise zo gusubira gukorana nawe ujya nawe ubirabye Fanny arafati arafashwe asa nkaho hari muri rebo ariko ku makondisi Kukura abye Fanny ni wa muntu harahera n'indwi imwe zibiri tukavugana Fanny turaganira ugeze naho ndakubwiza ukure ninzo yabamo ku intereko nije nagize nirutse kuyimushakira kuba ku missionnaire mpakira boneka nuba haba mucarama ni jewe nyene agiye je ubunda amazi ukwezi ko ni jewe nyene nirukanze nahaba ndagenda tujana je na Fanny tugiye kwiraba inzu kubyo nuwo tubona mwibarabara yovuga ati ba bantu ni sawa ariko si sawa agahaze kariho Sivyo?
Ego.
Ebaze kariho.
Abantu duwaye.
Ari hanyuma ibintu je ntabyo naje mu Rwanda. Hugo je nagiye mu Rwanda numva igisiraje rabimbajije.
Mhm.
Ndamara mara numvise ibintu je byanje bya twafye na Fanny. Fanny ni bijenye mu Rwanda man. Je nageze igihe ndi mu Rwanda ariko ndasaba ibiganiro nigeze guca ku muntu witwa Timamu. Ndamusaba ambarize muri Simbi ambarize na bagisiraje nibiki.
Mhm.
Uwo mutimamu nayo naramubwiye yuko Fanny ari umuntu wanje dukorana neza mu Burundi ari mu Kinyi duhuzanye nari wo muntu wa mbere nkunda muri inda urumva ageze ku kinyamakuru kimwe kiraho akibajije nyakinyamakuru bacamubwira ah ngo uyu mutipe ndamuzi uyu mutipe ngo ni wafongwa abana nabi ngo yaraye mu kiyefani wa mutipe acaranyandikira ambwira ati ne yabere we kwambwiye ko uyu mama mubanye neza ari we muntu wa mbere mukorana neza gute ngaho ariko bambwira yuko uyu mwa ngo wamuhemuke ngo urumuhemu ngo bana nabi Ndabakati nta kundi byarashitse niko kuja mu kiganiro canumva ntuzeya igisiraje arabimbajijemwo we na Fanny si sawa kandi igisiraje nawe urazi ko ari umugenzi wa ntuze wa Asia bivuze yuko izo nkuru yarazumvise yeri izo nkuru nawe ndiye yazijanye atari ufani umva rero si byiza mugo zishije nabijanye
yego urakoze rwose seka dushimira Bernduayo exclusive news exclusive interview aje kuduha ndetse aje gushira umukire ahagaragara arahumenye kugira ibintu bishobora guca bishobora gufata inzira reka ngende bashimira bakunzi ba Top TV kino kintu ngiye kugihagararira kandi nzoshiduka Fanny Lavine ndamunje ya Bernduayo bino bintu bihere biva mu nzira amahoro aboneke abarundi turangwa n'urukundo abarundi nta shara abarundi turangwa n'urukundo dukundane kuko twese turi bene umugabo umwe kwerako ibintu nta numuntu ndumva ngo yakuye ama miliyoni ngahe mu kuri AdSense ya YouTube nta uba nta numwe arakwiza umuriyoni kuri sinema imwe ngahe mu Burundi nta kintu na kimwe murutwa n'abantu mutwa n'abakomedi muraraba neza rero nimureke muraba nimureke kwisamburirako ubishima je ngiye kubasuguma abandi bakinywa amarese mu kwa je ndabizanye apana moyo mwa mujya je ndabazane nga burundi nkarandiri promote ndabazane nga ndabere je je nzoba mwese muzoshikiga nzovuga ati abere nduwayi ngubona na nyakso ngubona bamenya ngubona abandi abo bose je yo je nzobikora kandi ndabazane ndabe hanu muzo siwa kujyanira rero ndabakunda cyane gose abere nduwayi tugushimire ku mwanya wa waduhaye byavuye ngira n'ukuryoherwa n'umuzo mpa 2 mili dollar
abakunzi ba fani nukuri mumbabare sinda mwanga ndamukunda kuko nasanze ndamukunda gusa ibyabaye ni kwa kuntu ko abantu go gukunda ivyisi umuntu akumva ati jewe niterera imbere ubundi asigara
iki kigano hiye kinguri mu modoka iki
sinda mwanga
murakoze
ntakunda
murakoze nanu nanseze
bye bye.